numukobwa w'umugwiza tunga Siyoni nivyo
bon singonda kuyivuga namukunda konsarisha
yes ariko birakenewe
kuyivuga me nivyo
attends none uvuye muri banka gutora amahera bihenze kutasubiyeyo bihenze amahera
oya non, umva reka ndakubwira igituma batihenda kubera nimba ari abantu batihenda kuri iyi si hari abahenze mana yanjye ni kuvuga ababanke bo muri Europe na mana yanjye na 1,000 ntashobora urumva ashobora no kuguhamagara akavuga ati wibagiye gufata aya mafaranga urumva canke warengeje ngaha urumva so yo muri yo banki hakuramo abahindi benshi abahindi nimba ari ikintu bakurikirana ni noti so yarayimpaye neza na neza araharura acarampa ndavuga ati madam
akira
jewe ca ndaharura imbere yiwe uravyumva voila ni mihak ni hahandi bavuga jewe ndemera ndamera ibitangaza by'Imana cheke. The sun is rising. Yes, it is rising. Jesus Christ will come back and he'll be rising. Must I remind you, you've been bought for a pricing. See, I'm a child of Christ. I'm repping JC. Waymaker, game changer, no darkness. No darkness, just light and ever brightness. See, I'm fulfilled every time I feel your nearness. Your touch of kindness. With a Christ, there is crisis.
Yes, welcome ladies and gentlemen. Murahumura kumenyereza komezereza nkuri so mwiriwe cyanki mwaramutse bivanye naho muherereye. My name is Frank the Answer in Magic Channel TV ndagwikaze wese uri kudukikana. Uri kudukikana uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Congo, muri Tanzania, muri Kenya, Iburaya, muri America no muri Australia n'ahandi hose agiye atandukanye hagize isi. Ndagwikaze cyane gose ni Magic Channel TV. Numunsi udasanzwe atugira amahirwe kwakira umuntu adasanzwe. Turaza kugana byinshi bigiye bitandukanye, turaza kumwigira ko byinshi anatwidondora. Karibu sana. Mwese neza. Ego cyenda shimwe. Kwanza mutamubaniye n'ukuri muri commentaire. Tuvuge ku bwiza bwiwe n'ige natwenga neza. Urabizi ho.
Bon. Ndashimye Imana.
Urabizi bagusanzwe ubiyitse.
Sinzi biragoye. Urazi ko bavuga ati shimwe n'abandi ntuyishime donc.
Ariko urashobora kuva mu nzu ukavuga ati non sa neza quand même.
Eh urashobora kwirawa ukavuga ati n'umunsi ni bon kabisa.
Ntibakubanire rero.
Eh ntibambanire.
Yes ntibambanire rero. Yes ninde turi kumwe jewe ndakuza kugenda zo gupresenta ko ndakuze aho kwanze twidondora. Ninde turi kumwe.
Je ni Benis Sweet Beats ku zina rya stage yesen ni zina kavukire ni Benis Nikobiri.
Beni Nikobiri. Benis Nikobiri. Wow. Zina ryiza Nikobiri. Donc Didinique uko hari abandi bantu bo gutwa ba Nikobiri.
Wapi?
Ndabizi mu ndirimbo ya Prince Machine na Big Zoe gusa.
Eh
yes yitwa Nikobiri.
Wow. Nani kene gumbe. Bon, muri 2024 niho numvise umuntu yitwa Nikobiri me kuva mvuka
vraiment. Hano umuntu umigeze mwigana yitwa Nikobiri.
Kiretse aho tuvukana.
Oh.
Yego.
Yes nta gihe izina ryawe abari kindi bakunda kuvuga ngo izina ni ryo muntu. Nta gihe izina ryawe rira kubera koko nkuko gwitwa.
Nka Benize ego kwa urumva Benize ni version feminine ya Beni. Urumva Beni nawe ivuga ati wahezagiwe. Donc rero hari gihe mvuga ati ewana icyo cyose kiba kiri ko kiraba gishaka konstrasa ni mvuga ati ewana ndahezagiwe
mvuga
yes ntabindi.
Yes niko biri rero reka dutangire ikiganiro cyacu kugira ngo kumbure tuganire n'uwo turi kumwe. Jewe ndamuzi yitwa Benize n'umukobwa w'umugwiza tunga Siyoni. Nivyo
bon singonda kuyivuga namukunda konsarisha
yes ariko birakenewe
kuyivuga me nivyo
ako biba bikenewe
bon bivana ni n'umutima w'ikiganiro
yes ku mazina ya stage yitwa Benize Sweet Beats. Kubera iki Sweet Beat?
Sweet Beats ni izina rya stage izina rya scene ryaje ryavutse washaka muri 2018. Sweet Beats ni kuvuga beats ni kuvuga sinzi mu cyongereza bavugira ngo plutôt mu kirundi. Mu kirundi
ni beats
ni umudiho. Voilà ni umudiho. Hama sweet
umudiho mwiza
uryoshe.
Umudiho uryoshe.
Umudiho uryoshe. Voilà, sweet beats.
Eh, twitwa twit. Wow. Niko biri. Tuje kuri Niko biri Benise.
Yego.
Ni muntu ki? Wakuzura umwana meze gute?
Bon. Bon, ari umwana akunda gukina. Yari umwana nari umwana akunda gukina ahubwo no gukinisha abandi. Ngo nkaka groupe nk'abana aho ndiko ndavuga nk'imyaka 3
ibyo
bambwira
ko
nakinisha nk'abandi bana nka 10 nkabwira amasaha dutangurira amasaha duheza urumva tugira n'utuntu twa mashanje tuki urumva nyene nkasanga nyene umuntu akunda gutwara abandi urumva umuntu akunda gutwara abandi ariko nyene bonyene bakanyemera atari jewe kuba kwa nene narabireka kundi bakunda nkabamerera nyene nk'entre guillemets nk'umubyeyi ariko banduta ariko tukabigira mu mikino urabyumva he narakunda kuvuga
ndoko kudura muri idea
niko novuga ndabiravye ubu nuko nobivuga ikindi nakunda kugira yari gutamba ama choreography kuririmba byose nabitangwe ndumwana muto vraiment
wa urugendo rwawe urugendo rumeze gute nka Benise kuva gitangura kukura ja wabaye he wakurye he
bon nagiriwe chance mu buzima ntangura kuvoyage hakiri kare cyane so fise bon ni kuvuga ndi umwana ndi muri crèche deja namaze gutangura kuvoyage ngenda muri Kenya ndiga muri Kenya ndiga muri Afrique du Sud ndiga muri truc da voyage muri mu Rwanda da voyage muri Uganda donc hamandagaruka ndiga gato mu Burundi kwera ikirundi cyayiko kirasa nk'ikiyaga
igenda
hanyuma rero ndagaruka ngaha barancisha mu gako de soir barancisha mu gako de soir
ikirundi
ewa na ikirundi so kuba bavuga ati none umwana at the end of the day mu Burundi kazi urumva so kwera bref ababyeyi banje bamye bambwira ati aho zoja hose ntuzo kwibaga ikirundi kwa mu bindi bihugu naho bavukira hanze turekiwe wavukiye mu Burundi ni kuvuga ati ifoko ni kuvuga babona aho wavuye
voilà
so rero nagira ko zwa igifaransa ko igifaransa cyari cyaraheze na cone igifaransa ikirundi hanyuma ndaja quand même diga gatonya école primaire
yunga mu Burundi
ego diga gatonya ariko mbandagiye muri Angleterre natanguye Belgique gatoye hamaca ndagenda bash UK nk'imyaka 20
hajya imyaka myinshi wabaye mu Bwongereza
niho nakuriye mvuga ati kariho nakuriye kwa namaze imyaka 20
yes uri umukobwa azi ubuzima bwo muri Afrika ukamenya n'ubuzima bwa hariya anya ariko dufate kuri kino kintu abana benshi barabigisha ku mashuri atandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye kanatsinda hari ico bigabanura ku mwana kumva we biyumvira ati no reka tumugarukane yave bimwicira mbega ntibiva mu mutwe usanga afite ibintu byinshi rwose akiri muto
jewe novuga yuko bon ngende kuri côté spirituel jayigarukaga ryanje yari imana yambwiye ngo ngaruke sinari se plan yo kugaruka
warungana gute aho
aho nyaraheze nka 2 ans gucyo onye
ah, Dezan, il y a eu.
Il y a eu. Il y a eu. Il y a eu. Il y a eu. So, nakonde viramana. So, bigenda gute ko ibintu bimaze ku system, culture, umuco. Sino kwigirisha ndakubwije ukuri. Ubu maze kuja mu yindi monde. Ngaha anye nahakubitira nka rimwe mu myaka 10. Rimwe mu myaka 6. Kandi naho nyene
desene. Mwanya muto.
Donc, ho nyene ibaze n'umuntu agiye imyaka 5 akaza nga muri vacances urumva ko ukeneye kwiretrouver kandi mu Bujumbura so ariko nyene imana irabivuga hama ndubahiriza kandi après narabonye igituma akubera hari ibikorwa byinshi comme nkorera imana hari ibikorwa byinshi yari yashatse kunkorera nga
yes ubuzima bw'umwana yakuriye mu Burundi n'ubuzima bw'umwana yakuriye i Buraya buratandukanye gose i Buraya wari umwana ameze gute
bon novuga ko byo kugabanura byo kwitandukanya mu bice bibiri ni kuvuga ati hari jewe avant ko nkizwa na jewe après ko nkizwa
aha voilà avant wari inde après wagiye kubande
so avant nari ewana nari umukoga nyene akundi shuri akunda kwiga kwera ntinya abavyeyi un point entre so naratinya echec imbere y'abavyeyi
narabyumva
narakunda umva narakunda ko quand même bakwakira abavyeyi bakwimva ko neza ko uzazi kucurunga utuntu tudukado n'iki sasa nashaka kuvuga mu bitabo byiza byabo so ariko rero nkaca nkunda com uzi uko deja nkunda gutamba ama choreographie n'iki nkunda kugira kuririmba urabyumva so ni kuvuga ati rap nayitanguye ndi muri gospel sinayitanguye nta rap na ibyo ndaza kuvuga
yes ndaza kwishika
nayitangura sinigeze hapa ntararirimbira Imana so kweri iyo ngabire nayimenye maze kwinjira mu by'Imana bref so nkaca rero ngira après ishuri nama mvuga ati duhure bon dusohoke tujye akantu ariko je dutangura kugira ka groupe ama club yo gutamba ugashusanga ndayayoboye twagira ibintu by'amateatre
kose usanga uri mu leader
et au fait na byisangamo kandi ugasanga abantu baranyemeye uko urumva so myene mutukupe dutoto two ku ishuri ugacusanga ewana aba principal wo ku ishuri abanze abakomeye barampaye ama opportunité wo kugira choreography y'ama théâtre manini
surtout buraya
iburaya ibaze abazungu kandi
wow
urumva so kwera barabona ukuntu nitanga
yeah
ushavuga ati kandi uyu mwana tumuhe opportunité so ugacusanga fise 16 ans ndikonda ndakoreografa ndikonda like ibintu bya théâtre kuririmba no gutamba
yeah
so gacusanga ofura mesure gumu bikora ugasanga harabaye nka competition canke spectacle bachi baguha prix uratsinze
yeah
so nivyo bintu nasanga umwanya wanje bitwara umwanya wanje voilà urumva by'imyaka ari kiragenda gutyo
yeah
a part ça nyene narakunda nyene ku mucongeza byabita hanging out nabagenzi mvuga ati kuguma uri kumwe nabagenzi ibintu nyene bisanzwe urumva me ivyo nibyo byari mu mutwi wanje
barakunda kuvuga yuko ngo umwana yakuriye iburaya mu cyangwa mu bihugu biteye imbere bon iyo atarakira umwami Yesu n'umukiza mu buzima bwiwe agendera mu ngeso zitandukanye ibihe wabayemwo nk'umuntu adakijijwe nibi
so ngirango iyo nyine nakubwiye yari kote positive
igiye cyari kote positive kwera
urumva sima ndaguhenda sinzi ko ari ubuntu bw'Imana ibyo bintu narabikunda ibyo byatwara umwanya urumva hako nsanga nagiye mu bindi bintu canke mu gusohoka cyane cyangwa kugira iki wacu usanga ibyo bintu nyene nkunda kugira byingabire ari byo bitwaye umwanya wanje mais à part ça je narabaye au fait je novuga ko avant nuko nkizwe Jayman avrama yaram protejaga kuko narabaye bara kwishuraho niga nikuvuga bara urazi ko Ibraya kunya droga ari bisanzwe
yeah.
Like Amerika Europe kunya droga ni ibintu bisanzwe cyane so bara nyofra kavuga ati turagiye umva babyita to do a line kwa tu kugenda kugira umurongo so denka babwiye ati navuga aho mva kuko nico ciza cyo kuba muri family african hari ikintu tinya urumva hari ikintu ukuri je muramvuga ati kubera na yose famille d'abord ija kumisa kandi de naho turi muri Europe igumi kwibutsa yuko hari ibintu bizira like si utu baragukarira plus urumukobwa aravuga ati hari ibintu udashobora kugira kandi bibuke baranyibutsa tureje uko ndi mfura so kwera muri famille ndi mfura
uvu mujyango abana bangara
batandatu so bakanyibutsa avuga ati moindre faute menya yuko ibi kibazo so caguma kiri mu mutwe kintrouble nkabona ko hari ikintu nashaka gukora mais quand même naragiye muri boîte par exemple ntugira ngo naranywa nshaka nkagira iki no naratamba nije nugurura piste yego vraiment urabyumva nije nugurura piste bijya byo gutoroka ukavuga yuko ugiye kwiga n'abagenzi aho kabuzi yuko mucomoka ibi nk'ibyo ibyo narabikoze narabaye offert kwa baguma bancu koza avuga ati none urati ngo baguma bavuga ati wowe ibanyu barakubura ngo uraboshwe uraboshwe bavuga ati ngo twe kwera muri muri UK umwana ari permis gusohoka akagenda gastasa stade joro a 16 ans ego kandi afise ababyeyi bose a 18 ans uburi permis kugenda kwibana ibiri mu mategeko urabyumva so jewe rero kubera mva muri family y'abanyafrika bavuga ati bavuze ati ngo twebwe turi amategeko ngani twe tuyandika
yeah
umva bavuga ati twebwe ibyo onye ntuza kubizana so nakuze nzi yuko amategeko muri Europe atandabaje kandi byaramfashije kubaha abigisha no kurikiza amategeko kamwe mwe yo muhira umva kwa uravyumva ko je nakarigwa
vraiment
so rero naca ntegereza kugira ibintu ntoroka nihisha mvuga
mugabo kigerera
ntagira limite sinashobora kugeza kure manivo yabo so kubera barambira kenshi akavuga ati venezo uri ugara uri banira kugati none no kunywa vraiment like ntaga kantu akavuga ati harakantu bita harakantu bita Bacardi Breezer gabise nka 5% urumva like kantu ze abantu no kuvuga nabana ba 13 ans bahora bakagura uravyumva je nkatinya nkavuga mane yanje none ni ibyo njikira ho biki sinamenye ikintu na gatangwe
kandi ahantu hari kwijije
nabwa kwije
ariko urabitinya
narabitinya
umaze kuba mvuga gutangura kunywa mvuge drogue cyanze wandabigize binini
no nafashe iyo yonyene
yes iyo yonyene
nafashe iyo yonyene kora naratinya ndavuga ati none nkubu d'abord ni kwa nakuze bambwira ati ewana ukazoborego menya yuko bizobikibazo muri famiye
wow
urumva
muhira barakijijwe naho
donc bafisa ma en fait ego barakijijwe partie imwe hariho bari pentecôte évangélique ariko hari partie imwe umva kujya usanga
ma famille
abari ari culture catholique urumva ariko bakaba bafisa ibintu bibagenga umva bemera bakavuga ati ngaha inzoga uravyumva kandi nti bavuga ngo barakijijwe gati ngaha kwarakubwira ati papa yatubwiye ati ngo niwagenda mu nzoga ahubwo arashaka kugenda mugeze gushaka sinzo gufata aho niwagenda mu nzoga ntuzokubaka inzoga ihere nico kintu yakubwira ati ahubwo ati nizohera nta kintu uzotangura ngo gihere hama acavuga ati ngo murashaka kuba abantu bazima avuga ati mushurazi se
kugenda mutama ntaza ngo
oya
wow
oya hazo yigeze
nico gituma kuze ubona ko akije
asa neza aciruka
yese araciruka ugereje no kumurabura bona yuko vraiment
ameze bon
yes ameze bon yes ni gikire cyatumye ukizwa ko numvume ngo ntavya wagenderamwe kandi umuntu
akizwa cyane ndafise cyane ndafise ibi ndafise bon no kugira par exemple like urabona ibintu bya copinage kugira ibyo bintu razi ko mubakizo mu isanzwe reka nze ndayivuga mu isanzwe turabizi ko atari byo ntibiri correct urabyumva so ni kuvuga ati imyene bya copinage you know kuko nyene copinage hamye bisanzwe so ariko rero ndadecouvre imana urumva kandi ikindi nacyo nakubwiye yuko hari ikintu nibagiye like je ujyanye umuntu agira isoni ntahiriwe ntabarakizwa neza urumva je singira isoni ntaye yanjye like dusohotse nko muri boite par exemple ducomotse kwa nakubwira ati yuko muhira ntabyo bari bazi n'ubu wunye ngira ngo barambabare narakuze umurakijije so ni kuvuga ati hari imyambaro like hajye muri UK kwambara utifutse ntacyo bivuze vraiment urabona ko ngaha anye hari ukuntu abantu kobwa bambara akavuga ati yebira bakabibura birateye isoni ariko hajya birasanzwe kandi ndakubwiye yuko ahubwo birateye ubwoba urumva so rero je byitwa yuko nifutse ariko kuri bo bakabona ko nifutse ariko general nayibona ego vraiment urumva icyo bita utubutkopa utunze utuntu turi kurte ewana doni zose nazambara so ariko nyine ukazikora usohotse ushyitse muhira ukaca wambara nk'umuntu muzima so ibyo bintu byose nye nubwo buzima bw'inyegeje ego vraiment narabubaye sishobora kubesha
yes ni gikiriro impamvu yatumye ukizwa ni iyi umunsi ukizwa byagenze gute
so jay cha mbere nari OK, reka mvuga ikintu. Je ndafise grand-mère kuri côté ya mama. Et grand-mère maternelle yari umuntu akora imana. So hari experience n'est na planifié no kuvuga ibintu. Hari experience nagize ndumwana. Hanyuma insiga muri curiosité yuko y'ibintu ya spiritualité. Ibintu by'imana.
Yeah.
Gati ni bya vrai cyangwa si bya vrai. On va naho byambayeho ndumwana. Fise nk'imyaka 6 cyangwa 7. Bon. Grand-mère yari karasenga. Une certaine nuit hanyuma ari karasenga we yari yugaye amaso. Sinayimbwa kizwe. Ha majenda bamudirisha. Ndavye mudirisha mbona umuntu atambuye ari mwijo mbona umuntu atambutse aje kudirisha afise silhouette ya noir. Uwo muntu ayo kandi byo ndiko ndakubwira si histoire story.
Yeah.
Live.
Yeah.
Uwo muntu yari afise amaso ya jaune a brilla. Ego si shaka kuvyibagirwa. Urumva. Hanyuma afise silhouette grand-mère yari karasenga hama ndamubona kudirisha ahagaze ngo araraba mudirisha exactement aho grand-mère yari karasenga.
Yeah.
Je ndabibona ndakanya umubiri wose hama jewe ca ndafata grand-mère ariko grand-mère umwe ngo nta na kimwe ntiyanamurabye abandanye rasenga hanyuma ndabona aragiye kirahagurutse kiragiye kuva uwo munsi na ufet n'umuntu ambiye mbonye nk'abantu bavuga ubutumwa ko ibyo kuvuga ubutumwa mu barabara si byo muri Afrika gusa no muri Europe birahari naca mpagarara naho ntavyemera naca mpagarara nkumviriza kuri rya experience nagize grand-mère ari karasenga navuze ati ahantu tegezo ko harimo ikintu tutazi hari indi monde tutazi uravyumva so sinavyakiriye kubw'idini sinavyagiriye yari curiosité.
Yeah.
Numéro 1. Numéro 2, numvise umukuzi wanje yarabayeho nabi cyane ni kuvuga ati yaranywa cyane ibintu bikaze ewana umva copine nk'abatanu walapfwa yaranakubwira ati je ngiye muri église ngiye n'igize kukumviriza ijambo ngiye kurondera abakobwa
ndabikumbona akademi ketse
nabinzi urumva so kandi akakubwira kibera honnête ewana yirarire yibera muri boîte akavuka muri boîte akazi ntubaze ewana fege yari de landi a landi so yari abahe fo urabyumva ariko numva ati ngo yakijijwe numva yakijijwe byabaye shoke kuri famiye arabimaramo inane gushika naho atangura abandi ba jeune ku ni kuvuga ati yari muri club y'aba jeune kuri agrize yiwe atangura kubabwira ni kuvuga ati témoignage iyo ugashanga baratanguye ku bumva abantu ba 17 ans 16 ans baratanguye kwitanga ku mana kubera we gushika naho batangura kumwita apotre ndavuga ati sa habaye iki so je nari nje muri vacances ino muri Afrique hanyuma nyene ndamubona ndavuga ati habaye iki oya acambwira ati ngo Venise we bindi yaravuga ati fo kumpa iminsi ibiri atayindi programme ufise tugenda ahantu twicara tunywa kantu ntabwo ha témoignage yanjye bref ahejeje kumpa témoignage yiwe nace ndamubwira ati ngo nanje nukizwa gute ndabiki en tout cas ndabikeza imana ariko yaciye muri uwo mukozi wanjye so rero ikindi nari curieux mu mutima wanjye urazi ko uri umu adolescente ucamo utuntu tutandukanye emotion urumva urabyumva so jewe nashaka amahoro urumva nashaka vraiment amahoro nariko ndarondera amahoro hanyuma deuxième kumenya ati est-ce qu'iyo mana iriho canke turabaho ku wunye bigaca bihera umuntu apfuye ivyo bintu bibiri so ikintu rero maze gukizwa nagize experience yari amahoro ewana apana bya bintu bizanwa yuko ngo ikintu ciza cabaye ikintu waronse ikintu kikuryohera ariko nyene y'amahoro agusa wiyumvamo malgré ibiriko biraba so ndayumva hanyuma ica kabiri ewana nugenda kukubwira amatemonyaje yanyeretse y'uko Imana ibaho live naciye mvuga ati nico cyatumye ntahava rero je chatuma ntava mu gakiza he ntiyari kubera eglise je nabonye nagize experience n'Imana ntari mu kumisa ni kuvuga ati yego
utarengera mu ishengero
je na nakiriye gakiza ntari mu ishengero kwa témoignage y'umuntu ni kuvuga evangelisation Bible yanjye yasomye ya mbere ntiyari mu isengero gusenga kwanjye ibyo ukajya njye bw'injoro ntiyari mu isengero kubatizwa na muntu muyera ntiyari mu isengero so ni kuvuga byabaye personnel ahubwo bica binsunikira kuja mu isengero yo kwirondera
yes ukimara gukizwa hari gihe umuntu aba arabona ibintu kumbure imana igendera mugirira neza uvuga ati sinicuza kuba naraguhisemwo mana bimwe mu bintu barabonye bitangaje nka Benise avuga ati wow nibi ushingire naye n'undi muntu ari wese kugira ngo avuga ati je ndashobora gukurikira imana
ehego sha no vuga shon fisi bitari biki ariko reka ndakubwira bibiri ni wutse umunyene imwe yari miracle ya mahera indi yari miracle y'umuntu akize umuntu nasenge yakize like yaki habaye ibintu ntashobora kukubwira so dutangure ku iyo miracle ya mahera so umuntu yarandungikiye amahera andungikira yandungikiye ntihenze yandungikiye $500 top ni umva urabona ko igihe umuntu muvugana akavuga ati okay ndakurungiye sinzi ko yaha ikintu cyari cyabaye mu buzima bwanje urumva andukira $500 so urazi nimba ari ahantu batihenda kuri iyi si ni muri Western Union ntibihenda ku giharuro urumva batuma baguha make akaguha menshi urabyumva so ndagenda ndafata izo $500 ndabona ku gipapuro urazi ko baguha igipapuro handitse ati ngo warungiye $500 n'uyu muntu w'iki ndasinya hanyuma umuntu ampaye amahera urabona ko mfite igipapuro umuntu ampaye amahera arayampa gukira hama ndatangura rero ndaharura ndaharura nshitse kuri 500 ndabandanya ndaharura 600 ndabandanya ndaharura 700 ndabandanya ndaharura 800 ndabanda ndaharura 900 nshikana kuri $950 so je d'abord ndatubwenge kubera hari $450 yarenze
muri Western Union
mfite igipapuro cyanditse ko bandungiye 500 nasinye so je ca ndahamagara uwo muntu ndavuga ati ndavuga sha merci vraiment warengeje ndavuga sinzi byashitse ndavuga ngo ushatse kuvuga iki ndavuga warungitse kubera namubwiye navuze ati merci acavuga ati ngo nta nakimwe hanyuma ca ndavuga ati warungitse angahe ndavuga ati agenye twavuganye $500 urabyumva or nari nkeneye nka tuvuge nka 350 400 aicho nkeneye kuyakoresha yanjye urabyumva ibyo
bintu ndabyumva
so naciye mvuga oya icyo kintu naciye ngenda mu misa aho nyine nagendaga ndatanga témoignage none
uvuye muri banki gutora amahera bihenze kutasubiyeyo
kwihenze
amahera
oya no umva ndakubwira igituma batihenze kubera nimba ari abantu batihenda kuri iyi si hariho abahenze mane yanjye ni kuvuga ba banke wo muri Europe na mana ya na 1,
nashobora
urumva ashobora no kuguhamagara akavuga ati wibagiye gufata aya mafaranga urumva canke warengeje ngaha urumva so iyo muri iyo banke hakoramo abahindi benshi abahindi nimba ari ikintu bakurikirana ni noti so yarayimpaye neza na neza araharura acarampa ndavuga ati madam
akira
jewe ca ndaharura imbere yiwe urabyumva voila ni miracle ni hahandi
bavuga
ndemera ibitangaza by'imana je ndemera ibitangaza by'imana so ya kabiri hari umu oncle ari muri afurika arantelefona muri nani muri Londres aravuga ati jewe ndazi yuko kwe yumvise ko nakijijwe ko nyene bon nyene yari umuntu w'umukozi w'Imana naho nyene avuga ati ngo ndazi yari mu ankle wanje avuga ati ngo ndazi kabana bacu nkamwe ngo musenze ng'Imana irabumva nyene aranyaminiye ikintu ndavuga ati ariko yarafise ingorane ikomeye y'amagara yiwe je anyaminiye gose ndavuga ati shanda senga ariko ntiwitegere kuko yaramerewe nabi uravyumva so ko yagiye kuba docteur amerwa nabi biranka sasa ibintu vyana mukuye mu kazi urumva so aguma ari muhira umwanya nk'amezi so rero sinzi ko umuntu yamubwiye ati sha Beniza arasenga cyane like mu telefone sinzi ikintu catumye abyizera urumva so rero je ikintu namubwiye yaran telefone ndamubwiye ati ah uncle ntangorane ndamubwiye ati uze ku telefone a minuit umva minuit ndiye mu ijoro ndavuga mu minuit hama ndavuga ati turasenga 20 minutes aho je mu mutima ne nagize kwizera ko kwiheba kuko situation yambwiye arimo navuze ewana hatari imani mukuyemo yavuze ati naragwaye nakazi gaca kaba 4 urumva so aran telefone a minuit bref turasenga ndavuga ati anko ko senga wo vyemera ndazi kimani mu joro iza kutugira neza ndasenga nasenga pendant 20 minutes hanyuma après ndanasenga ndavuga ati urakira kandi ndazi yuko nakazi aho hantu bakushize hanze kubera iyo ngwara ndavuga ati ndazi yuko bazoguhamagara ukaba restore mu izina rya Yesu amen ntubona ko mvuze gutyo iraheze jewe nari mvuze ati nahejeje nta suite urumva we ari muri Afrika je ndi muri London ndabandanye ubuzima bwanje dusenze ubu yanterefonye haheze imusu umwe ni kuvuga ati uno musi turi mardi yanterefonye nka jeudi mu gatondo nabonye d'abord ama message avuga ati ngo mafi si ari bintu bikomeye cyane byabaye mbwira nshaka kukubwira ndabona ama appel en absence hama ndamuhamagara d'abord ni jugiye yari ryahindutse ntiyari faible aca avuga ati ndibuka yuko duhejeje gusenga yambwiye ati ngo ngumva ngo nota iyi miti none ndiko ndanywa
avuga ati
ntanyize birenze ndavuga ati oya nibaza yuko wowe ndari kuzifata ati bandanya kuzifata twizere imana ibyo imana iza kubwira urumva so bref je dis matin yavuze ati ngo hajya anye wahejeje kunsengera sinasuye kufata imiti yavuze ati mu gatondo ofet yari yanyoye imiti dozi yanyuma mu gatondo yavyutse amaguru yiwe atamubabaza umutwe w'utamubabaza kori mu nda yiwe atamubabaza yera ni kuvuga ati yarashoboye gufungura urumva hanyuma ngo ikiri bizarre après midi ku kazi wiwe yari ibintu bya ONG sinzi ibintu nk'ibyo ku kazi wiwe baramuhamagaye baramubwira ati est-ce que uracari disponible gukora tumaze iminsi tutakubona kandi hari umuntu ahejeje kugenda so ni kuvuga ati baciye bamuha akazi ni kuvuga baciye bamuhamagara interview kugira bamuha akazi kandi so urumva ibintu yarakize hamara n'abari restaurant so kuri je naciye mvuga ati imanira iriho
ya ngwara yari yo kumwica none arakize ya ngwara yatumye amwirukana ku kazi none arakize nk'umwana akiri mutonya mu gakiza uvyakiriye gute
yo narabaye shoke ntubona ko ibintu ndiko ndakubwira byabaye haraciye plus de 7 ans 8 ans ariko byana marse mu mutwe ndavuga ati je d'abord sinanzi ko ndi capable umva je namusengeye mu kwizera ko wewe ufite yarafise kwizera kwinshi kandi yarizera mu masengesho yanje cyane urumva so kwe yaguma mbwira ati wewe ntiwibona uko nyene ufise ingabire ndavuga ati okay urumva nta jewe navuze ati bash je ibintu ndabihaye imana ariko sinanzi ko bica bitoko ko byatotse yego
yes nk'umwana yakuriye iburaya kugira icyumviro cyo kugaruka muri Afrika kandi buraya abantu bose tubabonera amahirwe atandukanye benshi bahabonera amahirwe atandukanye abahamize neza surtout nk'umuntu yahakuriye abafite maybe na nationalité yaho donc abafite les opportunités nyinshi zitandukanye kwiyumvira kugaruka muri Afrika mu gihe benshi tuhahunga byaje gute
Bon, ubwa mbere nkuko nuvuga benshi nyene uhagenda ubuhahunga of course.
Yeah.
Urumva ugenda kugira ngo ube meilleur.
Yeah.
Uronke dikashire meilleur n'ibiki ama opportunity meilleur. Ariko aya mama ndone maze umwanya mwinshi cyane nkuko nakubwiye jewe sinari mfite imigambi yo kugaruka.
Mm.
Imana ya mpaye izo ide cyangwa yampaye iyo instruction.
Mm-hmm.
So sinzi kumaze kubona mu bindi bihugu hari abantu hari aba jeune bagenda bakiga hanze.
Yeah.
Hama bakarahura ubumenyi bwinshi.
Mm-hmm.
Hama bagaca basubira mu gihugu cyabo.
Yeah.
Kucubaka.
Mm-hmm.
Urumva so rero jewe Imana yagumbwira ati ngo wewe utegezwe gusubira mu gihugu cyawe ni kuvuga ati kugira ngo ukire ukore ibikogwa.
Wow.
Byo kubaka igihugu.
Mm-hmm.
Like Jean mu kazi k'Imana kandi no mu kazi gafadika.
Mm-hmm.
Urumva gasanzwe.
Yeah,
urumva.
Yeah.
Havuga ati none sino bigirino kweri kavana kweri ki mu Burundi urabyumva.
Yeah, yeah.
So kweri urumva nawe ukuntu igihugu cyacu kimeze. Yeah. Sometimes kira dekoraje.
Yeah.
Urumva so ariko Imani can sister hamwe havuga ati jewe hari ibintu ushaka gukoresha hajya anya.
Mm-hmm.
Kandi utegeze ntibishoboka ko ubikora ino.
Yeah.
Urumva so Imani iranyemerera irambwira ati ntuzokora hajya gusuzukura nahandi.
Mm-hmm.
Ariko nyemerera ubanze unyumvirize ugenda ubu unye uzoraho kunyuzo genda kandi vrema narabibonye.
Mm-hmm.
Narabibonye ahubwo nasanze atari jeje nyene nanifise umugambi wo gutaha nabona ko n'abandi bashaka gutaha gukaya akantu gutangura akantu.
Hey.
Kugira ibikorwa binaka.
Wow. Wow.
Ndavuga ati eh byashobora gucamo kubera umuntu agumye ahunga none hazoguma hazoba vide muri iki gihugu bose bazogenda ntihagire umuntu aha ahubaka.
Yeah,
bon.
Yeah.
Hari igihugu ntavuze benshi baragenda bakiga hanze kubera aba jeune nyene nibo bafise nyene izo minds refresh.
Mm.
Kubaka igihugu.
Yes. Ok, imbere yuko tuja mu kintu cyazanye zina nk'umukobwa yizi buraya kandi nyene mugabo kandi w'umurundi kazi afise umuco w'abarundi kazi ariko kandi ikindi kintu giretse ko akaba ari umwana umugwiza tunga.
Mm.
Siyoni ni ibintu bimeze gute.
Mm-hmm.
Hari abantu tuba twimvira ubwo buzima tukatubona umengo n'ubuzima bugoye.
Mm-hmm.
N'ubuzima buryoshe. Mugabo koko n'ubuzima bumeze gute?
Cyo mbona ibintu bisanzwe ni ibintu nshimira Imana. Ibintu nshimira Imana ariko mbona gute mvuze ati ngo ni ibintu bisanzwe ntimunyumve nabi. Nshatse kuvuga ati kwandazi yuko abantu siyo tu mu Burundi.
Yeah.
Precise yuko bibaza yuko kuja mu gakiza uri umwana w'umugwiza tunga canke utaburara.
Yeah.
Ko ivyo bintu bigirira iki
bikeneye. Yeah.
Hanyuma nkaca mvuga ati mushehano hari abantu mu gihugu usanga ba miliyoni canke bafise amayoti y'amabato.
Mm.
Usanga biyishe.
Yeah, yeah, yeah.
Umva biyahuye so like umuntu wese arakeneye Yesu.
Mm-hmm.
Ugenje natahuye ikintu kimwe ubuzima bwa partena nuvuga ubuzima ni bw'Imana.
Mm-hmm.
Umva la vie appartient à Dieu.
Yeah.
Kweraba n'umugwiza tunga agiye abisanga abisigira umuntu.
Yeah.
Kandi asanze atamuntu abisigira arondera umuntu abisigira.
Mm-hmm.
Donc ubuzima buri bizarre ubuzima n'ubw'Imana tu nta muntu adakeneye Imana kuri iyi si. Yego.
Yes.
Kwa hari ibintu amahera adashobora kugura hari ibintu amahera adashobora kuguha.
Yes. I don't know shi bari kwadukurikirana. Nabo kindi kwadwa kwa cyumvira ubuzima bwo kuba umwana w'umugwiza tunga buroroshe ja buroroshe burakoroheriza mu buzima.
Okay. Jewe mbona
kubera ko
uvuga ati just numva ko bugoye bivana n'ukuntu byifashemo ubigize simple gara simple bikomeje birakomeye.
Mm-hmm. Ndashaka tubihe agaciro rero bifite akahe gaciro kuri wewe kubera ko n'umusore abantu benshi abantu bakadukurikirana bari mu buzima butorohewe ubuzima babaje hari umuntu akadukurikirana yaraye ubusa hari umuntu yari akadukurikirana turi matariki ya mbere basohoye mu nzu genre afise ibibazo byinshi agwaje agize gute.
Mm.
Umuga akiyumvira ati naka siyoni ibi bintu basi akiyumvira cakure wa muntu amaze gushika kure.
Mm.
Nko kuri wewe bifise akahe gaciro kuba wagiriwe amahirwe ayo mahirwe.
Bon, je nibaza yuko d'abord uhabwa kugira nawe utange. Urumva hari tema bavuga mu cyongereza ati ngo it's more blessed to receive, it's more blessed to give than to receive.
Yeah.
So biraheza giye gutanga kurusha kuronka. So nimba uno munsi uronka seke ari umuntu yaguhaye, so kugira nawe aguhe seke nawe yaronse. So nibaza ubonye ko ufise peut-être chance kurusha abantu bamwe bamwe, donc iyo chance tuyikoresha mu kugira neza. Voilà, mu kugira neza. Yego, tuniko ndabibona. Ukaba simple.
Umutima mwiza. Ara bandi ngabana mababosi atirekarekareka bwati ahubwo munaho yanaguhonyora.
Ibyo si byiza. Je narabonye abantu bari hejuru cyane bakorotse.
Wow.
Nabonye abantu bari hasi cyane baduze bakaja hejuru cyane.
Cyo gituma nico gituma cyo gituma papa we yashikamye. Aramaze plus de 20 ans, hafi 30 ans tumuzi kwa kundi nyine. Kumbi iyo niryo banga yakoreshejwe.
Ego ni umuntu aciye bugufi.
Wow.
Kandi arabidushira mu mutwe. Arakutubwira ati udakoze ntakaje.
Hey. Hari ikintu birahari, hari igihe ubiruhukira ugapoyesha, ibintu bihari none.
Byoroshye. Abiguha nka urumva ucumenye ko ni kuvuga atari aki.
Yeah.
Utapfa kubirongo. Urumva ati rimwe na rimwe n'ucuvuga ati naronse kado. Ah, merci. Ariko si bintu.
Agira akadukumbuye.
Arakubwira ati avuga ati aravuga ati ubuzima ni isura ya kazi.
Mzee na blague.
Na blague. Kandi biratwubaka. Ego, biratwubaka.
Abandi bacha bahubuzima nyine bwurusha abana
babo gatsi. Ibyo bica abana. Bica abana vraiment. Ego uravuga ati ura kanda kubwire ndaguhe example y'umustar akomeye twa Will Smith. Ni kuvuga arabwira abana biwe aravuga ati ntuzoburara. Uzobura uryama. Ayo kugira uronki na noti yanje. Ko gukora ikintu. So ifo ko uzi umuduka, ifo ko uzi inzu, ifo ko ni kuvuga ati ariko araba intellect kugira ntibapfe.
Yeah.
Sino umva urapfa. Bana bamwe bamwe ukuntu baca bifata. Urabona yuko uyu muntu avuga ati nimba sigaje imyaka myinshi ni itatu yo kubaho. Yego vraiment abaho nk'umufu. Yego.
Kandi yarafite opportunity abwo yo kubaho neza.
Ariko nabo nyene bakeneye abantu babigisha, ntushobora kubyigisha.
Yeah. Uronse
ibyo ushaka ukagira ibyo ushaka, uroneneka nyene.
Yeah. Reka tugende muri Clima Africa.
Yego.
Muri category ya Central Africa Gospel Artist of the Year. Ni bintu bitunganije gute? Ni hari mundi izina giwawe. Bitunganije gute d'abord?
Okay, so Clima Africa Awards ni higano iri kirabera Nigeria.
Yeah.
Nagiriwe chance kutogwa.
Yeah.
Muri category ya Central African Gospel Artist of the
Year.
Yeah. Muba artiste vraiment batoroshe tuzi international et bon, ndashobora kuvuga nk'umwe. Muri impermese umwe ni yitwa Dena Mwana. On est allé au Deborah Lucalo. Bon, on a vraiment tout dit, mais le gospel va trop roche. So, qui on a l'héro, Murizo Katengoria ou Van. Jason Zunkunashi. Je sais que Jason Zunkunashi est au frère. So, Candy, au Burundi, Gaba et Nijijin Yenna Towe, au Burundi. So.
Kachimbazikibazo kubekare wo nyina toye mu Burundi mugabo utaracishura bishurire rero muri rap rero kugira ngo bamenye ati nico gituma bagutoye.
You are here moving in our midst. I worship you, I worship you. Check it. The sun is rising. Yes, it is rising. Jesus Christ will come back and he'll be rising. Must I remind you, you've been bought for a pricing. See, I'm a child of Christ. I'm repping JC. Waymaker, game changer, no darkness. No darkness, just light and ever brightness. See, I'm fulfilled every time I feel your nearness. Your touch of kindness. With a Christ, there is crisis.
Uri umwana w'Imana GAC. Yo hope kikaze none. Rama commentaire, rama link muri commentaire, umanze murabe indirimbo ziwe n'amakorigrafi arimo mucamona koko yarabikwiriye. Yes, gutora bimeze gute nibande batora? Bega twese twagiye gutora. Natwebwe ngaha turatora.
Ego mondanti yashaka gutora. Zora genda juste kuri Google ukandika Klima Africa, ni kuvuga Klima hama Africa ariko bifatanye. Hanyuma ugaca wandika .org .org eh hanyuma ucubona Klima Africa ije ugacu clickaho ucubona page ya mavote ahantu handitse vote now ukrize ku rama kategori hariho West African Artist of the Year hariho Song of the Year so jewe rero ndi muri kategori ya Central African Gospel Artist of the Year ariko ikicoroshe wowe urondera Burundi gusa niho nibwo Burundi burahantu hamwe gusa nta handi urumva kwera ibindi bihugu biragaruka urumva ariko Burundi muri kategori imwe kandi ubonye Burundi ucubona izina ryanje ha mucu pressa vote ikikubwira ati wakoze kuvota
wisanze gute muri Klima Africa
jewe barankontakse kwera narabaye je narabaye shoke ndabona nakubwiye ko natangaye naje mbona bantaginga kuri Instagram.
Wow.
Urumva. Chandaraba sinzi ko uzu artist gospel yitwa Moses Blaze.
Yes, Moses Blaze, yeah.
Gerin invyati. Lord, you are great, you are worthy to be praised. Yes. Onye. Ndabona ko yatsindiye Klima Africa muri 2021. Ndavuga ati ndira gato. Ndabona video ariko aravuga ati ngo merci kuri Klima Africa Award. Ndavuga.
So crazy.
So rero nyene ndabona ko bantaginze cyanda resharinga na ntuze ya poste yabo baca baranyandikira bavuga ati ngo felicitations kuja mu nomination twashaka twari ko turandira umuntu a representer ugihugu cy'u Burundi cha turagutora wewe hanyuma cha tur nja ndavuga ati ndikiyo ndavuga ati ndavuga ati araba artiste benshi kandi vraiment ba diaspora washaka babizi cyane hanyuma bashavuga ati ngo twararavye akazi kawe ivyo ukora ngo barandavye ngo ndiko ndanavuga ubutumwa cyane bavuga ati ngo turahezagira n'ubutumwa bwawe ngo kandi ngo naho udafise ibikorwa byinshi ngo ngibikorwa byawe ngo birimo kalite
Yeah.
Kandi nibaze ko na langue yagiyemo iratahugwa international.
Langue.
Langue ururimi.
Uruhe.
Ko ndirimba mu ndimi zitandukanye. Anglais, Kiswahili
n'ibindi. Nanze ngo nikirundi gitahuritse.
Voilà. Hama bacavuga ngo barakunda n'uko composition yanje kuno nandika indirimbo.
Yeah.
Ndavuga ati. Urabona ibintu ufata simple ugabona yuko babikomeje. So nca ndavuga ati Imana ishimwe ndavuga ati murakoze cyane acavuga courage ngo turashaka yuko ngo a travers toi abandi bo mu Burundi bashika kure so nca ndavuga ati amen
grâce à Dieu
yego vraiment
yes ni ibintu biryoshe kubona ushobora gusanga bagushizemo ahantu nawe utari witeze
yego
yes utanguye guserukira igihugu canke kuri president igihugu cacu u Burundi hanze hakiri kare umaze imyaka ingahe mu Burundi uje kuvuga ati nje pour dire imyaka ibiri gusa uri mu Burundi utanguye guserukira u Burundi mu gihe gitoya nk'ico onye uyibona hehe bivanye n'imbono yawe imbono urayizi yes
Je veux vraiment diffuser que c'est le Burundi international. Ma couleur est higano. Si on higano, il y a un berengie mo il est international. Nari geze kujam higano ya gomri Kenya. Aho ba toye Burundi kandi. Ari kichogi ni baru toye Burundi mo. Ba toye ngaba bi dishenga tatu. So kuri jewe urumva Nigeria ugiye kure. So kuri jewe nifuza yuko nguma serukira. Burundi international iyo bendera nyene rikaguma rigenda
kwe
nkavuga ati kubera iki numaze kuhomaka yuko umengo Burundi umengo turi limite kurasi umva ni kuvuga ati kubera ika ya ma ceremony aba par exemple muri Amerika usanga Kenya yashitseyo urumva la par exemple nk'uyu Francine agira kwiruka yarashitse yarashikanye na ni drapo y'u Burundi kure urabibona so nkavuga ati kubera iki none muri department ya music kubera iki bidashika kure hama hari limitation nkavuga ati ndavuga maybe imana itanguriye kuri je niyo igize nayo urabyumva yeso ndifuza nyine ko urundi bushika kure muri gospel
inyuma yiri higanwa nomara kwitahukana canke bikagenda gute objectives zawe ni izihe byazavuba kuko uno munsi abarundi ntibarakumenya cyane gusi ntibarakumenya cyane ariko kandi ikintu kimwe no bibutsa muri concert yabaye ya Israel Mbonyi yararimwe beshi nibigeze bakumenya
abantu yego numva hari gihe duhura n'abantu bavuga ati ngo ni wewe
tuvuga
ati ego urumva nyene peut-être ni kubana nahinduye look gatonya kugira nyene si n'umuntu ari kuri
bo ntibera mumenyereye uwo muntu kamera umuntu atwaye tuzi
yego jara abantu n'ukuri bavuga ati none uri sika ari wewe ndavuga ati yari jewe so surtout rero ikintu nibaza ko peut-être chatumye bi kumbore bitanyaruka urumva kubera ukuntu kenshi ndirimbo ndarimba ikirundi nkashamo igifaransa n'ibiki ari ku kintu kidomina icyongereza so nibaza yuko sinzi ko mumaze kubona abavandimwe bacu mu kuvuga bakunda urumva ikintu kirimo ikirundi ese utu muri gospel bashaka ko ewane ikirundi kidomina sana so rero ubwa mbere navuga ati none hindure style nge gute ariko hari umuntu yambwiye yavuze ati ngo wowe guma muri iyo style yawe ko nyene wowe wisanzura avuga ati kwera ifo ko hazundi muntu azana ikintu gishaje wowe kwama uri mu nko
muri bya bindi nyene
so rero ndavuga ati ntacu pole pole tuzo tuzokwa
projet za vuba ofise ni zi zimeze gute tuzitegegeye
so projet ni kugira d'abord promotion ya album ya kabiri umva nasohoye album ya kabiri yitwa Savior muri décembre 2023 yarasohotse hama nca ndasohora na music video igira promotion iyo album yitwa yawe iri kuri YouTube hanyuma rero nshaka kugirira kamen promotion iyo album kwa promotion ya album ya mbere nayo ikoze nshaka kugira promotion ya album ya kabiri kugira indirimbo zigenda ziramenyekana
yes twizere ko abarundi n'ukuri twikuremo ibintu byo kumviriza ibirundi gusa Tu comprends? 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 Tu comprends?
Tu comprends? Tu comprends? None ngo ibyo byongereza ngo hanyuma aravuga ati ngo ndavuga ati none ntiwumvise ko nashizemo ikirundi ngo uragishiramo ariko uragicishamo ngo gishiremo cyane
naho nyine ucumva ko ngo ukumva byongereza
hanyuma aravuga ati ngo none nk'umuntu waruguru ngo azukubwiza gute cyangwa ndavuga ati mane yanjye none ushaka n'umuntu waruguru ko amenye kandi gashashe
yuguruke basi yumve yuko Child of God akumve ko ari umwana w'Imana mu kirundi
kandi burya je nabonye abarundi barakunda icyongereza
cyane
ariko mu ndirimbo sinzi
ako abari ibintu byishye rwose yes but this was then higaniro cyacu no musi uri mu Burundi hari album ugomba ushire hanze ariko kandi wavuze ati nje kubw'impano genre uri banko kuvyibijanye n'akazi gasanzwe n'akazi gasanzwe ndetse bakubuzima busanzwe imigambi yawe yavuba kandi mu buzima busanzwe ni iyihe ama kandi nk'umwana yakuriye iburaya ni ke kintu abarundi kazi ndetse n'abarundi bazokuronkerako des opportunités uzutanga ni izihe
nibaza yuko imana ibinkundiye kuvuga ati nyine kugira ibyo abandi bagira ni kuvuga gukaya nka gukora muri département yanjye banaria
yego
kugira umuntu akaya opportunité surtout mon accueil ouzi biri mu bintu mu vision imana yampaye donc ibyo bishobotse no bishimira imana cyane
yes twizere ko bya bitangaza bimwe wakora bimwe wabona bimwe wasengera abantu n'ibindi bigiye bitandukanye ibije n'abafaranga barundi turakeneye amahera cyane gose nizere yuko ugira ujere ku itaka rero ubikorere ko kumbure usengera abantu n'ibindi bigiye bitandukanye
bon ego surtout ça gukorera imana ko ya nibyo ndaririmba ariko ndumuvuga butumwa ego donc ego na ivuga butumwa yo nayitanguye vraiment haraheze officiellement nabitanguye 2018.
Twibutsa kandi muje kumuvota kuri kuri
kuri
climafrica.org hama cyo tugenda turi muri kategori ya gospel uraza kubona Burundi daya Burundi mbuza gusangamwe nta mucu vota tumuha amahigwe yogera kumbura Burundi ushore gutsinda hama kandi bindi ryo gucacu Burundi ikomeze guhungabana mu makungu ndagushimira cyane gose nawe rero usubuga dukurikira ndagutsanga ndugira subscribe utayigize avant igire mu nyuma kandi ikomeze gutera imbere asante sana.